Pach Josia kanyo kalure koda ywaruok e kind gavana kaachiel koda jalupne. Kopogore koda mano, johala ma Gikomba ne ochiwo ka chunygi goyo kibikibi kalure gi milome mane giyudo mar dar alwora mar aora ma Nairobi. Kawuono bende jatend migao mar arita kaachiel koda apisas mag obila Nairobi ne otimo limbe gi ngao che ma Nairobi. Mathare kod Kiamaiko manono kaka chenro mar daro jopiny modak gi ngao che dhi mbele. Giyango ni sirikal osechako chenro mag chulo omenda maromo 10,000 ne jopiny mane oyudo midhiero mar oula dwe mokalo. Cleophas Oluoch nigi ler.
Okinyi mang'ich, jo ohala ma Gikomba chunygi omoko. Milome osegol mar daro gige ngaura ma Nairobi. Ne gichiyo mar timo ohala kaka pile. Kata kamano, sani koro ginyiso luoro margi ni mari nyalo dargi kaluwore gi chik mane sirkal ogolo. Wabayo kamera magwa e chironi. Adieri manenore, chironi chiegni ahinya gi aora ma Nairobi. Johala mane oseyepo loro kendo fundo mwandugi mane giseyao maruso. Johala bende okinyi ma kawuono donje ng'anyo mamuol kagikwedo chenro mar daro gi e chiro ma Gikomba, magiwacho ni Gikomba ok en kar dak, to en kar uso ma kagitieko to gidok pacho.
En gima lina kabisa ka ji nyiso ni mondo ji odar kaka ma ji dhie onge. Piny obedo matek, ngima obedo matek ne ji duto te. King'iyo iye ka Gikomba te oting'o min, oting'o kijende ma jodongo. Jogi duto te gin mamanyo chiemo mondo mi kaka gitimre kaka gikonyre ngima margi. To ka ng'ato biro nyisi ni kawuono mondo mi dar to kami dhie bende onge. Idwa ni ng'ani odhi kanye?
White collar jobs hazipatikani. Na tunakuja hapa hivi tufanye biashara, tujimudu kama mayouth, tuweze kujenga maisha yetu ya kesho. Tusiwakitubomolea saa hii, sisi kama mayouth, tumuna expect tuende wapi.
Bende wayudo George Odero, manager kom Gikomba. Ni ore mondo miuta chenro mar daro jo ohala, maogero sonde gi machiegni koda ura ma Nairobi. Olero tich matek mane oromo godo.
Gini gigope, gini wali kwa kandu gichuli, sailo kumagikao, kuro tich nobedo matek zaidi. Kura wakuwayo tafadhali sirikali, uwinjiyeji wakuwa wanjoma wa tiyoka, tuwa dock out.
Chiro ne odich, tokeno diyo chieng maruso ne jokumoko. Kae, lemb geno kende maudong. Kagigeno ni sirikal biro weo gikae. Kata kamano, sirikal bende orido. Kama chelo jaten migao mara rita Kithure Kindiki, ne utimu limbe kawuono kuonde dak ma Mathare, Kiamaiko, kod Mukuru kwa Ruben. E limbe ni, Kindiki ne olero ni sirikal usichopo singo margi marichiwo siling 10,000 ne jogo mane pio ula odaro kawuoke michgi. Kaka yorno mar neno ni giyudo udi magidakie. Bende yangore ni anyola gi manodar, biro yudo thulo mambele e yudo udi manengo geni piny kata affordable housing mita gi sirikal. Yangore ni familia maromo 40,000 manigi ji maromo 181 koda chiel osedar kendgi kagiwuoke alwora mag aoche kaka Nairobi River, Mathare River koda Ora Mangong ikin mamoko e kaunti ma Nairobi.
Tumetoa watu 181,000 people who had constructed on the banks of the Nairobi rivers, that is the Nairobi River, Mathare River, and Ngong River. And we have similarly situated people. We have other places across the country where people have built on the riverine, where people have built on the riparian corridor. They must move. Lazima watoke na si tafadhali.
Kaluwore gi chike mapacho ka, gedo machiegni gi aoche oko puodhi. Kendo sirkal dhi nyime gi oro ote ne jopiny modak kuondego mondo dar. Sirkal bende chano pidho yiende alwora mag gengni mag aoche kendo keto chiel. Kothe bende ibiro nyiew kowuok kuom riwruoge mayudore kor gwenge. Bende yangore ni sirkal nikod chenro mar daro kendo tieko njore e kaunti ma Nairobi, ahinya e genga aoche mosetigodo kaka kuonde pondo ne jonjore. Jima bende nyuo kongo igeno tiek tijegi magitimo chutho igenga oche ma Nairobi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.
Kawadhi nyime ni jongad bura opong kod